Odomayen hutoyen odosiesie akwan ebwayen mayeye adoy mafofron soda nyamido yeye nimbo franso nyamido ye bese no ara odo mayen hoto yen odo siesie akwan ebwa yen ma yeye adoy ma fofron soda. Adɔfono mu yɛn awurade ne yɛagye nkwa yesu kristo mu mema yɛn nyinaa yɛ ho stewardship the backbone of the church. Yɛda awurade nyankopɔn ase adom ne adɔyɛ ne mmɔborɔhunu a ɔnam kristo so de adom yɛn. Nokwasɛm ni yɛadeɛ kɔdi awei ɛno ara ne yɛnam mu kɔ ɛno ara na yɛsan fa mu bɛfie yɛdidie ne yɛnom mframa a yɛhome. Said the nipper binum every one corner. No question, sir. Yen chair won't. And so I told the ratty dear to me, eh? In Jim Connor, I cry, I can, you know. As I say, ye did show your couple and see me the transit. It's true, pa, and he said, Bra, ye pessy a teacher busier. Near for containers on the Timia boying. And then you rain so, ye won some cacra. And also, ye business won't our boying. Ama a busier. Ye better and I see a teacher. Etimi etimu edi amaye ene etibua eda ye jumedie no so no odi amaye say some rules in communication among family members for healing o si nchiche bi enam kita hudie so ma abusuamu nipa enya akwahosan na ye di Ephesians 4 mo mano 89 nchemadu asane aduasan bi no afi koriso fongo ma retimi ensa nje mu wotwe edikosi edunum no eno ene yedi bedi juma ansa na mpa bcho maye mpa ye osoro hene yeda wase ehumbo bro no ho mawu yedi enke ese ne hwan enso aduma wodi adum yen na yeda so ti ase ho aseda ene yedi fa yesu sen ka wodi sen ye obo ayeda no enso urade wo maye krado kasa kire yen nebre epesi ye kire busua na se ye kire busua yen wa mo kwampa maye na fi yetumi di atrase na asafo muju a ni nyina efira busua mu ntimi ye busua mu nyina anyo na asafo mu nyo o kristo yesu di mu amen bepese ye kenkan ya kenkan sem no edifoa adisua yesu anu so ye di kan kenkan efiso fungu ma no 89 nchemu aduasa ene aduasa myire no ipa chawo mayintie onyankopon asem na mo ho nyankopon ho nkonkon a wode no asomo ano ama ogie da no yure moma wonyi anokrokro ne abususem ene bonepe nyina emfiri mumu adesia aduasa myire no na moma mo yam enye yie na enhyehyemu emema mo ho momfan frifiri mo ho sɛde onyankopon nam kristo so ɛde efiri mo no nti sɛde ha yɔde mayɛ no yɛkyekyere abusua a de sɛse yɛ ne sɛ yɛn hom kronkono wrɛ fisi yɛde pa bi ɛbɛyɛ no sɛ yɛ ma hom kronkono kɛkyere a ade yɔ ɛbɛyɛ bia na yɛnipa de yɔ na ɛmfa nkɔso bia ɛmfa ɛmrɛ yɛn na ɛba ne saa sɛ hom kronkono ne yɛn ɛtia anokrokro ne bɔne pɛ ni nsɛm keka bia no ebefiri yɛn so akɔ ɛfiso fo nso ɛtimi yɛnsa nkyɛ mu nwɔtwe ɛde kɔsi du nom nso moma yɛntie deɛ hɔ nso ɔde ɛbo adesua yie ɔse yesu foforɔ na afei mu deɛ monyi abufuo koko bɔne bɔne pɛ abususɛm ne aniwusɛm nyinaa ɛmfiri mu anom ngu monedi atorɔ nkyerɛkyerɛ mo ho monyi onipa dadaa no ɛne ne ne yɛ ngu na monhyɛ onipa foforɔ a wɔyɛ no foforɔ ɛkɔ nimdie mu die obo no no suban so no die heleni ni yudeni twetietwa ene momoto ye opoto ni skitini akwa na odishie bini hobio nemum kristo ni ade nyina ewo nyina mu no edum ye nti enam samu ye ni pa onyankopon ayi mu awtefo ni adofo ayi mon hye ntimobro ayamye ahobrase adwene ojuo abojo chere na se obi ni obi nya asem bia monhome ma mo ho na monfa enchiche mo ho se de urade de ache mo no se de monso monye no na yenum nyina so na monhye odo a ene peye ahoma no enwuo edu ni wetwa to na kristo asomdwe eni panin mo akoma mu enum nso na wafre mo aba nipadua ba akomo na monye nipa wowa aye monye nipa wowo aye nyankopon hyira asemi so emfa mai ntiadofonom yehwe nwumre ya de adisiano ade maye ne se yebebo ye homoden na enyema bi a yenam kita wudie so betimi aye ama abusua ya wudie ni arehuo bi wom no eno so anya na yaresa yedi kai no adisiano de maye se when one is offended be alone together in a private place se obi fom se ya busuam se ya safom ana se ba bia no we de di gina abusua ti kire so awade so se wukunu ana se wo yere fom wa enye badwam na obekasa tri e ba le sa no a e ma nipa no so na bufo be ba ma akoye ano ba pa ye emfa so dwie mba nti be alone together in a private place esan se munyina mu wo fie nti no se bufo na ba badwam mpo a oba akunye kum edi kosi se mbenya baabi ah nipa bia ni Christ says go to the person wo nyankopon se yenko nipa ne nchen wo hwe ma ti otidun wo twia wa kire yen mpo se bonti nsuni asafo ba efom a ekwan emfa so ene ye busuan so nyina atifie ba akono ense se ye na edikọ fa enema pidi ba fise bra abufu aba na woka na menso meka no anhwe ye a yenya nkase ebetutu ye hope na traso ama oba ekodidi ebi ani kunu maame ana ani kunu papa atem na bema nso ekodidi ne yire maame ana se ne yire kunu papa atem eba na sa no a anokwasem ni emfa asomdwie ni odo ahobrasie emma fie ho e de nsem pii ene beba efie ho enti se ye fom a se de efiso goma no ene kroso enwoma no akyereye no ye fa saa so a e de nkunimdie e de ebebrɛ yen talk to each other not at each other e wo se enam kitahudie enti se ofom ba